Ghana from Peliforme Diablo. Like a genus, like him, Pugan and Evantonia.
Fellow Ghanaians.
Fellow Ghanaians.
I am encouraging every youth in this country to take his destiny into his own hands.
And I saw for Kumchacha, on Frinyame, Nami Frinyame, Sabi Mifrose.
Yaka Sampel. Loud that talk, open them my jaw, deal with them.
Then my name is Sabi Mifrose, said you're meant to be a teacher. Said you're meant to be a teacher, a chair, a chair.
It's crazy on this, it's crazy on this, crazy on this, crazy on this.
I am here, anyway, some way may come as a more. Etikaras at Mamma for smiles a cocoon, Tama, cocoon agrada, and Casuans a quacocum agrada, yo, Usika, yam farm. Next time, what the word, Jenny? Ever yet, Juma? I change Wakuma.
I saw for you, tell me some crowd, you will tell no tea.
It is a Kauko, Kuma.
No tribum. She saw for Nana Mibusa so okay, mean to me, Yajibi. Mean ya, my dear, no coin canoe. And now, Usha video, new year. And then your first time, I wash up, over like no subscribe. And don't be boy off our sucker. Said the term be a bad life, and as you produce daily social status, now as you hear me home come on, and as you saw from the preacher, obey me, and you be now what you go soon. Massa, someone more than young pastors, no moody in your chair, and you may be a while, moon fan to a come, maybe be uncle papa, papa, no, and you said that the biarada. Obey share video, now share video now. Wow, better was soon. Obey who send you a tear? Obey who say, and you qua. Bible no die ntina ese mama nkrofo kreka se Bible e book no e ye die nipa bi ye die nipa bi di nyamdwuma ne ye ntina we nyina ekoso eh Tommy Mr. Oyanko we video no
da na mu nyina mu wo show ne so na mu nyina mu wo program ne so na mu nyina mu wo program ne so na mu nyina mu wo program ne so asem a ohu ehi ebe kan ye ne se na dwuma na oyenti ate wono mana obofuo eyasante man bofuo kwaku bofuo emankofuo bi frɛ no no amu beka kire ne sɛ papa waya ade nana waya ade ye hu adwuma wuti media ne so a wo sopa agrada wo sopa obi nim wo sopa frerits obi nim wo sopa nkofuo also, punk or fork can sell a cassia, and first of all, be in any home. And to why, dear, me, my one more, and one on I am a deno, some voice way, and on I am a deno. Some voice way, and I am a day. And to what year on who I hear cuss any more. Now, some of us are kind, you be on the say, and now, and no soon tea, that you are power, yeah, Kwakubafu, a friend born about soon tino. Kwakubafu promise, say no. So, a beman a this, a beman a TV, a beman a car, a beman a that, a beman a that. Et you know, dear, oh, who are he better or today, and say, San your mamma, amen in tea. Sanya mana amen intino kwa kubafuo edini hamo. I will come there. Adi ayame de wa same way muni se. Na kubafuo na wa ayi a friend say unhu ayi na ontini fiyo. Unhu ayi na wanyina abontiyo. Ena kwa kubafuo aman sign bafuo anase. Kwa kuenchi edini ke echem. Ana wanam ni ntemu ana wanam ni mpotemu. Enu wa friend say abranti epra. Na me pesa hu kwa di obi ni mnene hira tem kwa ki kansem mwane fa agrada ho mami. Elone ya ya dia meni atie. Ewa sa kesi we mune sa sem we nina ano. Eya me dese o huwe nina nkasa aka. Se, wano die eya ntokwa ti se social media ntokwa yi. Mide midi yebe ye example. Se miti hei obi beka sofu wa usu bempa. Na se miti ya. Sofu ohusu bempa na mi shi anida. And so, been several occasions. Obiti sa aman krado. Several occasions na aman krado ni mami ngege. ya fighting ema sofo ousu bempa na ye nim ni baabiya eti se papa ne ba ye no appreciate ye ya kwaye ade sami miti ye eye wu hu ahi kuro ye o atake eye agrada ebe nsamu toto agrada so ema agrada be bo dia nyina ne ade ade eti se wo kote wa na se kwa kubafo ni obi ku na wo na wo se odo no wo na afi wo ye ne fan eti wo be jinam agrada nya wo he ti wo be jinam akasa e de ntura beto agrada so wo be jinam because that time na na wo attacking obi ni mu no it means that that time no na santema bafo nya mfrɛ wo gana fo mu ti o sa odio ye ami boy according to wo ahi enu masem no it means say that time I was sorry obi nim so anopa awia anwumre obi nim so anopa awia anwumre that time no na ayi asante mabofo ma frɛ no eya asante mabofo ana obi nim ho na na ye ne hi ene bia na wo ko ama ɔko afo sɛ ne wo ko ama no but when you na ti no asante mabofo anyi ni boni aye obofo anyi ni boni aye onya daaje ma wo mankrofo frɛ wo te sɛ de wo hu e ka ne wo dro yi mu yi me try some me yusu ada ayi no brututu no na me bie odro yi mu na mate ase yi enti we pese e kire ye sɛ na it means sɛ beginning ni de asante mabofo wo bɛkye wono si obi nim so no na kyesɛ no de kwansoma but wadwuma abɛye ye no na ɛne ye na wo de pɛ papa na ni monyam unyai ofrɛw ɔdawase me yɛsɔ ɔfrɛ wo frɛw no wanya unyade mu ɔma wo ta frement kakra ta frɛ na mmom no ɛbɔ na wo hyɛ hu ni nti wanfa wani anto sɛ agrada ayɛ obi yire wanfa wani anto sɛ floris obi nim ne tompro uni ho evidence wanfa wani anto sɛ papa yi wa suma me kora sɛ me nkɔyɛ adwuma sɛ bi obi suma wo sɛ kɔka sɛ bi tu obi so na sɛ wantumi ama evidence na wo wo ho ahi wantumi angye evidence afiri amansa abɔfoɔ wo sɛ sɛ wo na abɛtena ɔka sɛ ɛyɛ ɔno na suma wo ma wo bɛ atake agrada ɛne floris obi nim adwuma ne nyinaa no a ɛneɛ na wo ho ahi mɛka sɛ wadi nkura sɛm kakra obi so wo bɛma wo kaka ne mmae obi so obesi diamond obebie studio wa ma studio ne mai obi so obeye yama wo ye media person obi si kone ko attack obi miti mi nyina ha enka so obofo ne soma because ma na mini ho eye wo na ade abeto amansa ejitwem so obofo na na ehyehya ase na so want to say wo di evidence audio any chat bi baba say mo re chat ya gana for obofo de soma se mi ko di agrada any floris obi ni matam mo re audio ne call sa me ne ayiyeye eye say so at ya se case we ya wo di abeto abonte no eye mega case o case we mega case no ye hia evidence ya enye here and say evidence o ye hia crotching evidence if you want Ghana police e working on this issue then o kora beto be bia no kora da ye hia here and say evidence you and it say wo hu ehie say wo be the evidence and wo be the niamma ma wo kwetwe agrada picture ti said na wo kan ya e be ki can share agrada wa bra wa anyi sika and na che say that time no ka wo ku agrada wie ya ka wo kwoku agrada wa bra wa anyi sika ansa afen na ka agrada wo no ka ba che na chi akwetwe kan ho ayi eti sa wo be go from so obi nim no ani mase no senye yan ni ani sofo obi nim kasa ani mpanyifo obi e ba mu a ana ka yesi a huge amount and ka no che se adwuma obofo ade ma wo no wan tia wo ka koran so akwa koye adwuma no ye fa ni se wunya ni mu gidie ana wa betray wo na aye wo ya na so contract ya wo na obofo sign ye de mini wo there say we say promise you so we better of this or better of that yate mami ka sembi nchiremu em sa grada ba bon ti be bodu ya kene na media ne so ma me ne de ani bre be bodu ya ba gana fo mo hwade se wo media yi so ana se se uwe obi fan na se ni pa ne fro se ko ye bibi mami ya e wo se wo charge ni pa kro ne ji usi kama ho to ansa na watu anamon sa eya hu ayi kesi eya adisuade amaye nyina me nana ayi agrada na mi hu ne da me ne na kasa once eno kra sofu bi na frey e na me o se nana peso one o kasa me ma me ko e na nana agrada timi sumam se me ne wo ho ahene me ko sa na obi nim ana foris obi nim e timi sumam se me ne wo me ko so ati ase but the ayi ne se agra dadu abona wo fans ano sabre ye bra enye kasa bebre wo ahi sabre enye kasa bebre wo ahi sabre enye bra sabre ye bra wo se agra da akoto na ntwi kase ye na wo kum ede manananom efiri se wadi nkunim eti na kyerɛ se ɔho ahi eti na kyerɛ se sɛ ka kwakubafoɔ ma wusika obi e studio ne ma wo sɛ ti kwakubafoɔ ade promise ne dan ane ka ne nyina ma wo de a ɛka ne nka yɛ nte ne yɛ ti o ɛka ne ti kane ɛka wa betwa toro ato agrada so ane frɔre so obi nim so ama aka ho sɛ ma wo sɛ de agrada nya me yɛ na dwuma ma wo sɛ de frɔre obi nim nya me ɛyɛ na dwuma ɛnsɛm na ɛkɔ so saa no nkama ɛyɛ adwuma wɔ nneɛma bi ho o ɛti ka wo ayi wo kɔ akɔpene so deɛ wɔ ma bribe deɛ wɔgye bribe ɔmo nyinaa yɛ ɔmo nyinaa ti amra ɛti kwakubafoɔ soma wo sɛ kɔde de agrada atɛm kɔsɛte agrada wo ho ayi ɛti sɛ kwakubafoɔ ma wo sika ma wo te aseɛ koraa pene so sɛ bra bɛka nsɛm bɔne wɔatu ayi yɛfrɛ ne sɛ frɔre so obinim ne obinim fa obinim bɛyɛ tua pia bɛkeka nyambrasɛm bɛkeka nsɛmfo ɛfa wɔ obinim ne ne yere ho na wogyee a ɛka mo nyinaa modifo ma ɔbɔfoɔ wo na woseɛ sɛ wɔsoma wo a wogyee sika didi a wo a wosoo mu gyee sika no peneyɛ sɛ wokɔdi wokɔgu frɔre so obinim ho fi wobɛgu agrada ho fi ɛyɛ me dɛ sɛ agrada na ananka wobɛgu ne ho fi no agrada nyame a wo so frɛ no no wama wakɔ akɔgyina agrada anankasa wama wankasa akɔ akɔgyina agrada anase mi kyerɛ mu ghanafoɔ ne ghana adehyeɛ mugu so a mohyɛ no aha ɛna ɛnsɛm bi ɛyɛ me na kakra ɔho ahi de aba abɛto dwa sɛ yɛbɛkyee ne kɔɔeɛ no wɔde nneɛma bi akyerɛkyerɛ policefoɔ ama polisi fuwa hun se o wa wa evidence ya mpa ka e wa ne kura ka polisi fuwa ni bi imeni sika e na wanye o wa evidence pa ebe tumi edi kwa kubwa fuwa kwa kotu o wa hini mami kase mbi nchira hu sabre enye kasa hu sabre enye dede sabre ye bra enye hie ense evidence hu we ye meda case where your criminal case na sa case where your case so kese sa case we e your case kese meti hai agrada frɛ me a wɔda amase na sɛ empo me de ka sɛ magrada ka sɛ bro nya so a me ba ba yɛ wadɔyɛ ista so a me ba ba yɛ wadɔyɛ ɛne nti agrada ista so yɛ agrada mɛsoma sɛ mekɔkɔ ne ntɔkwam no but baa sɛ mekaa bi a agrada hunu sɛ o maame wode nokorɛ atɔ nokorɛ nyame nhyira wo kɛkɛ nokora no agrada nyɛ betrayer agrada yɛ nokwafoɔ agrada ayɛ n'afa mu die to appreciate me mekora mede me tam ɛwɔm sɛ ɛtrende obi ansoma sɛ meka bi obi ansoma sɛ kɔkɔ ntɔkwam agrada Nanso waye ni tika krikiti wisi agrada akura no obe da wasiye efre ukura no ukasa se hello mini ya ba mini ya ba ya mamida wasi nyami nshirao sao denu kura tonu kure no elu kura no appreciate you eti se mini agrada ekasa no kase buro nye ebe meba be chousika ista meba be chousika obe de metoka po adi achewa eya semka ena meka elu tichire se and kaburo nyane so ye na agrada aka so obetche mi sika emi to ka so obetto ka che mi agrada aka so obeye bibi se ya ma mi wanye ni ntino e wose me turn by force e ko hi cheche agrada ni emem bi efri baby na me sa de be so de tia agrada because o promise me wa beda ma se enye ono ne soma mi o anka asida ne kora ka mi deserve because o soma mi na kama freno na kama saya baba begu nani mase aha no ohu ahi ubeye amampanyimfo e bia e benwo enanfofuo bia benwo aya hweye wo ho kakra ohu ahi u ya beye dangerous seme 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 ba mi papa mi nue bi ani wudi agora mi metia ne naso se onye ni entimi ni adamfuo bia na so fo panyini bia diagura kwa koduru ha promise ya ye promise no amemu nti no se se hwene ye woka ebe ye dangerous trust me gana fo na me ka ama matiase biam ni se ohu ehi cannot be trusted sir ohu ehi cannot be trusted de tia mimi nyina so ne se se florence obi dem eto employee na wo hu ahi akwaje parefo se florence obi nim to apro ne me opese wo kene ye se obi na asoma no na florence obi nim to pro ye bia no eno ti na me se wo hu ahi cannot be trusted se agrada anya lesbian agrada ama anya twafo anya bodamfo ne ne nyina wotimi kwose kokoam etimi ba ye asade no e wot sa agrada de ache wo de na so nana this guy cannot be trusted because any power wo dada ne wote se bosoma kotre na dan fufa ye dangerous oni pe bia wote se ya wo dada ne ho te se bosoma kotre e chi no beka sei ade ache o beka sei ade ache o beka sei ma memra aye ye papa ko akubofo so ene sani ya mekache na mono adaji nipuso ene menche ayo safu obofu ho wei ayem yenu okwaku ohu ahi na eka ohu ahi se uma ne ka etena mu ama ka ne kura uma ye beche ohu ahi se wo promise no ohu ahi na eka papa se o promise obi na wo nso a sani ni pakro ne ko different terms papa ti wunim se eye no kora se wo kan se ewiase ade a eye ye disappointment se obi ba eye wo ho ahe ni obi ba bema obafuo sofu obafuo men ka se ewo mu sa o eye ma adwene na me kire se ye no kora sa sa ne wo ayi kan de a onyame asante ma bofuo hwe obi abrante ente se ate se na na wo ho ahi na wase wasuma na me na kodi dwuma ente se o de trust ne odo agye adi enka wo suma no no na enka wase waye fast enka se dan na ade ma me afa ma me ansa ka na ade ma me afa ma me ansa sika na ade ma me afa ma na asumi nim se ebi a wonya wo mu gidiye ana wo hu ahi di kotu sa na mo no etia florence obi nim etia nana grada etia obi a wo keka wo bia oba aye oba attack wo bia eti wo ayi papa se akure ye ye samio ma we nyina ma wa ma ne life at risk she e bro igwe kwa bro no she oko attack igwe sa no pa awia anwumre fre police eso kamresi igwe so oh my god karma is a bitch karma is a bitch she kwanya wodi igwe faso she kwanya wuhu ehidi igwe faso because na enya kwa ma adwiri promising the car to us what your car name Wedjuma. You're promising the TV station to us what your TV station Wedjuma. You're promising the BB to us what your Wedjuma. Now, Papa, Faka won't rest it. Can we be a man and you won't win? You're a brony as a tura you go call Bruning in Echi. Now, I do what's our yard, dear man. Mete wani kasaba akubi mu ewo interview ni muno na asama wakani sa wawaka bi mu kura no ote ema akane kura yebe jifri ni nsem ema akane kura yebe jumani kani yebe jifri nsem eti asante mamba fuwei enye man kwa fuwa nkase eyaka uho osafu waba fuwei enye man kwa fuwa nkase eyaka uho And your man Kofon can't tell us, one in Kofu, Smashman Kofu, Yakoki can Kofu, Kobro Kofu, Kodin Kofuatem, Kosopan Kofu, at the Kura was a one woman co agreement to the own farm woman who are disappointing woman. Sadia Aya. So will be a small Sakoya Bibi. Now what did I do now, Jessica? Adiana or small Sakoya be a brana brabaji. What quaqua ye, eighty way, so who may come as a mo, eighty caras at Mamba for small secocum tana, cocum agrada, and Casuan Sakuacum agrada, yo, Usika, yam farm. Next time, what the wa Jenny? Ebe ya Juma, Acha Wakuma, any would ye? It is a kauko kuma grada ni echi woni echi utu ma. Eka ye jeli wu. Eka ye jeli wu. Ema nka ube fie e fia sebebanu wa kawe unu kano. Osu akawe unu. Eti ye pese mi katila santi maimbo fuose. En sema uwe yi eka tunisui. Eke ken. Sayano kura di ya. Na gana fuwa encheye. Encheye. Nene gana fwa no kwa samene se, enche ye se, eya no kure se, obi ba, usu wanko di obi ma hami atem, onko tu obi ma hami, o meki shua su obe ye jumeni ye, na obe mani dis, obe mani dati di ya. Ena dati ni dis na ama di ya. Eba sa, kwa kubwa fwa di na ajine biti unwe hi. Eba sa di ya, ye mu bibe kase se, ya no kure di ya. Eni ena kwa kubwa fwa di na ajine biti unwe hi. Any and near Becker say, Quaku Buffo and betrayal away. Any and near Becker say, or Buffo are fulfilling the problem because a yet on why any dear in Chamon, Yahusa or Chuno Kosuba, but Tibe had the same video. Or Chuno Kosuba, but take Kwame, Kwam and Quabana, Quabana Sally. Yanka Sabin near Bear my papi, or Chuno call one, no size. Otuno kosu be ka the same thing say what say ya ka so nko ye bibi say entie ni pass me sin tie ni pass that e me ono so ya promise ni bibi ni sanka wadwa saka obi kwaye na ade na eda na se no kwa nkeno anu no but what you want obi abesuma o say kone kwaye bibi say e bra na be ji we be ji that na kwaye ba na ya ma o this ni ya ma o that dia emu oya Mimi ti we sofu bi ansuma me se mi nkodi obi atam da. Konfu obi ansuma me se mi nkodi obi atam. Ana me ni obi nkwa kontokwa. Because se sofu bi be ka chem se kodi obi atam ma no a. Eno no wasuma enti wose otua kansa na wako. So wose obe ma oka obe to dan ma wose oto dan no. E ma wansa na wako eno de wasuma. Na so mi nim se Jidi o jidi ye because I say otuno kodi ya na betoso. Otuno kodi ya betoso. E yusu di ya betoso. So what ya see e nyoma nyini nyini mi bi kura ane na mapontia. Na che se e kamia kwa ye se kwa kubo fuwa diye. Kwa den kwa fuwa mani kwa fuwa mema e ye dirty work. Wa abla ono kasa ne busu ya fuwa nini ya nunguwa. E wa abla ono kasa ne busu ya fuwa guwa. On fuwa mu nye dirty work. Ami ka se bi kirem. Sadie we ye adisuade ma ye nyina o. Me de contract ya wo ahi. Ene wo bofo ko ye no. Na mi ni wo timitimi nka ne kese. Afa so so me tiesi eya eni pekunkum ni abrewa kunkum sem na e koso wo no. Wo ahi case we enye kura kura case yo. Case we eme eye murder case. Eti case we ye we need the evidence ya kasa. Ye niya evidence ya obofuwa na ekasa. ɔbɔfoɔ na ɛka sɛ wobi nkɔ nkɔkum obi anneɛma ɛbɛtumi de wɔbɔfoɔ akɔ jail bate sɛ yɛsɔre a na obi abɛka sa kwekra ɔbɔfoɔ na ɛsoma me ɛno deɛ obi koraa bɛka sɛ yɛ obi na nam baabi ne wɔkasa akasakasa weiyɛ mɛda case o ɛti mu a mote hɔ a mokasa na ɔbɔfoɔ akɔkum nnipa ɔbɔfoɔ akɔkum aberewa aberewa bi kɔhwehwɛ nwa ɔhu sɛ ɔhu ahi ka sɛ dabia na wohu ahi ba na asɛm a na wohu ahi tam bia na ɔka ne sɛ ɔwɔ evidence ɔwɔ evidence ɔbɛ expose ɔbɔfoɔ ɔwɔ evidence ne adeade ɛyɛ me na kakra deɛ mente aseɛ ne sɛ ɛberɛ nnipakunkum asɛm yi ɛka a ɛbɛyi ɛti na menim sɛ ɔbɔfoɔ ayi ɔhu ahi ɛbɛtena ase a ka ɔbɛka sɛ bia tama na ɛyɛ amansa asanteman bɔfoɔ ɛkɔkum obi aberewa obi maame ɔne ne ne kɔɔɛ bae bae sɛ ɔhu ahi pie ba abɔte a ɔbɛka kyerɛ ghanafoɔ sɛ ɔne ɔbɔfoɔ ntam yɛ basaa ɛna obi hunu sɛ wɔne ɔbɔfoɔ ntam ayɛ basaa no ɛna onipa a ɔbɔfoɔ soma a ɔmo ma ɔmo kɔdi saa wuru kasɛm no ɛma ne tip off ɛma wokɔɔ kuro ne so ɛkɔbu saa yɛkɔɔ kuro ne so kɔbu saa ɛmu mpanyinfoɔ ne apolisifoɔ asɛm yi mu ɔwerɛ na asɛm no ano ɔden ghanafoɔ sɛ yɛakye amansan bɔfoɔ ɛwɔ mɛda kasi a number one onipa no a asanteman bɔfoɔ ɛbɔ ne paase kɔkum obi maame aberewa a wɔsɔre anɔpa ɛkɔ akɔhwehwɛ ɛnwa ɔno yɛnyaa no yɛkye ne ka ho yɛbɛkye no aka ho apolisifoɔ no a ɛwɔ kuro no so no a ɔmode information no sɛ wɔmo wɔ information a ɔmotumi de ma ɔhu ahi sɛ ɛda june ho a wɔn 2014 awia kataba report a yɛwɔ ha ne sɛ ɛyɛ asanteman bɔfoɔ ɛsoma a kwadwo buakye kwadwo nkansa kwame abrafi ɛma ɔmo kɔdi ɛwu kɛseɛ sei saa data mu no nyinaa no wɔn a na ɔmo wɔ duty no nyinaa data mu no ɔmo nyinaa sɛ ɔmo hwɛɛ sɛ bribe na ɔmo gye yɛ a ɔmo nyinaa wɔse ɛkye wɔn mo ne ɛyi wɔn mo adi because obi akɔdi ɛwu na sɛ wɔakye no a ɛma obi ɔne na kontɔkwa mmom ɛna wate hint na timi aba kuro ne so abɛyi yɛ nhwehwɛmu ama mo de evidence de ama no mpanyinfoɔ a ɛwɔ mu o deɛ wɔfaa phone frɛ wo ho ahi maa no information ɛkuro no a wo ho ahi kɔɔ so kɔnya information policefoɔ no nyinala ɛwɔ so yɛsa wɔ mo nyinaa lie asɛm wɔanya asɛm ketewa saa o saa asɛm wei sɛ yɛ asɛm a sɛ mpanyinfoɔ tena se na policefoɔ mpanyinfoɔ tena se a policefoɔ no a ɔmo wɔ duty no nyinaa ho bɛka wo a wopene yɛ agye sika firi wɔbɔfoɔ sɛ kɔdi awu ma a wokɔdi awuo yɛnya wo hɔ wo so a wɔ se yɛkyew ɛfiri sɛ wo ne wɔbɔfoɔ wote aseɛ sɛ yɛ nokorɛ saa sɛ yɛ nokorɛ saa a wote aseɛ ɛna aso gye sika ɛna akɔdi dwuma no na wowɔ wo nkwan sɛ wɔbɔfoɔ bɛsoma sɛ kɔkum obi abere wabrɛ no na nso wɔn ho kwan sɛ kaa bɛka sɛ yɛwu deɛ nti wo nkɔ baawo so gye sika kɔɔe eti saa nsɛm wei na abɛtɔ media ne so no ɛnyɛ hie ɛnsɛ nsɛm o ɛna obi frɛ me wowo se wobi akum nnipa wo se wobi akɔkum obi abere hɔ a wokɔhwehwɛ nwa eti sa mobɛtena hɔ no amansa ntɛntɛn ne so no mokeka mo adwene tra kwakubɛfoɔ bɛkɔ police kwakubɛfoɔ bɛkɔ prison kwakubɛfoɔ bɛkɔ jail ɛnneɛma no a mode baa bɛgu abɔnten fa abelewa ne ho no ɛnkɛkɛ bi deɛ menhunu yi o ɛnneɛma no a mowɔ sɛ mo se mowɔ gu mu computer ne so no ɛnkɛkɛ bi deɛ menhunu yi na mebusa sɛ ɛyɛ evidence a ɛdarete to kwakubɔfoɔ because ɛyɛ sure sɛ kwakubɔfoɔ ɔbɛwɔ ayi o ɔbɛwɔ lawyers saa so na wo complainant na wobɛkɔ lawyers ɛti case woanya nkoraa case o this we are talking about murder case ɛti time woanya time a woho ahi wode ba media ne so bɛyɛ gbagbagbagba bɛyi yɛyɛ dede o this is the time a get yourself together get a sauce on because they say when you are the one sa atu abet one cream over tafre. A police if one no do to him a share. I'm yet to me angelic well kuba for a bro who said or behind it a young crop for cocoon a crano. Nippano cocoon a crano so that's what Tiasia, but the one or that's what Tiasia. Send the panades on us arrested on one who called jail back because there was summer. Emi ya kokum obi e de wokum nipa no omo nyina ya wudifo a e wose ya chewo mo ya chewo mo so a police fo a na wo duty da time no e se wo mo kwaji dem mo ade e ana so mo kwaji sika sa police fo ni nyina no e wose ya chewo mo nyina e fi so omo nyina bu akata bone so omo nyina akata bone so ya ba ni abetena ha se ya social media. Ni abetena ha se ya ne aka ne tra. Ni abetena social media ne aka ne tra trawa tra trawa. Kwakubofo akonu moja. Kwakubofo akowe abrewa bi moja. Kwakubofo makokum abrewa bi. Wakum abrewa bi. Wakum abrewa bi. E wose wo ma the real evidence. Wo ma evidence. Enya indirect evidence. So murder case, you cannot give indirect evidence. E wo murder case. Murder case, you cannot give any indirect evidence. You, I was a woman straight evidence. I was a woman evidence. You what grounds, voices, chats, conversations. You kuko aswa, katam na peyachi. Evidence. You chile se. You chiku akubo for pe. Or behind ni pasu mesi. Eno mukoye murder. Kokum abriwa we 2019 ewa bra abriwa ni kofuo makohwe enwa ahoma chebre aya na omo se meten krane bloggers ni bebre se eya satemai bofo police fo hwe na wagane onipa betimi atukwan onipa betimi atena ni fie me hunu se police fo publish ewo social media. Police fo publish at talipo akwaji eye court eyi order na se bibi sa se ye chi amansabo fo but ni nyina ba betum se ye penachi no adwane ni penso wo bekwa ni fie not ho on se di pano asam na ekosuru nyina ko kasa yo because onim se mra ye adwuma on se samoe nya grounds we nya strong evidence e wo murder case hu se ya. Now, mo kwani ye deny case, no. Mo kwana se case na ye foolish case ya. When a man fire met na media ne so se, kwa kuba fwa kotu ye tuye sika. Na gana police fwa se, debi ana meka, se buwa un complain antina odi asamine kono. Se we tu miya kwa enough evidence, se wa grounds we enough evidence, ebe tu miya miya chini pana tum. Ebe tu miya miya jeli ni panwa. Na un kwa tutu papa aswa. And kase ya Ghana police ya na lawyers ya na judges ya jijisika. Ya wa judges fuwani biwa honu mwa, obeji. Ya wa lawyer fuwani biwa honu mwa, omobeji usika. Ya wa police fuwani, nya police fuwani na. E nya police fuwani na. Eti mwe hii ka ube tra kasa neso. Na kariyeru hedi yebe kwa kwasi then we take from the mimiti ya minimum evidence ya ukuta. But me mo ati ase se evidence na ukuta no se ye evidence ya obi na akogina baby ye call obi na eka asem bi a kire obi na tibie obi na eka asem bi na ye ya eye here and say evidence ana wo se ukoye wunhwehwemu eti police ni baby ye me nwanwa ne se police ni ana police station pia ben ana asem si ye oma ji sika kata kata so na journalist ya na se obi aba the same asem krona me ebie docket dia ma no na ya kasa sa asem we esi yampa sa asem we esi yampa esi ye kosi sen ye jeli ni pana no mu behind no ana ye jai wo mu mu kwa ji sika wa mu ni wa mu na ne wo do to that time no oma no mu do to that time no mu kwa ji sika no mu asem ni foolish case e wose ya rewa police fo no ni ye jeli wo mu nyina ena mu pe police peni na mu beto docket ni so no mu ba mu beto so mu be hunu ni e ko so no mu so na mu be na police station mu tu ye se ye kum obi abre wa wo kwa hwe enwa case we na mu hunu enye case kitu asa o sa case we enye wo bofo kwa na be ko hu jeli say ya no kura sa. Guess we say ya no kura. And ya santi mambo for kwane beko wujel. And ya santi mambo for kwano benya sebo. Police fwa no muwa dutia. Kata se she. E ba ya. Ya pre justice ya mama mi abriwa hoko wene mwa. Ni ya kokuno. Sa police fwa ni na ube basem. Etiye fwa. Na engege. Ma junia. E ya adwen kire na so dia e ha a e ya me ya ani wiase ade a e ya ni se obi be ka cho se koye wei pre me na bra be jisika na be ya ade na wie na wa ma usika e ya enti asante mabofo e ye rebran obofo se ye usu se ne nkofo kanu a se wo de nkofo ma ye adwuma na wa betray wo mu promise ya on fama wo mu ubeti mi a promise nkofo ne man keting it. I hope say woni wo bi anko competition wo Ghana e wo ne ma toto fifi wo bi a obetumi di ahye ni pansem ketua bi sana eye apreku my daughter case yi sana ye hu no ye hu video bi a wo promise ya apreku my daughter cars ene ma ube mani sika, ube mani des, ewi atia, na apreku my daughter ni nama ten, adane kwa winseni. Uche se, sema udi apreku my daughter, be jina, wansoli demu ho, eka ye ni nina, ye totally different from, ye kwa hu apreku my daughter, ye hu nonani ka anewe, sika ewe, wana asori bebu apreku my daughter, eti sani ema we nina, ema gana fuwaji edi se, udi ya wono, upromisi ni pasu wa mungu wa yadi ema wa huma, unti yomuka. Na Ghana fo bi ka se e ka wose wo bofo ntue ohu ehi ka ana wo bofo fa ohu ehi promise no e ma no na ka asem so onko munim de nyankopon fa so ye na djuma e nyame na ma sa asem we yesie se ke bi wo bofo ne ohu ehi ko good terms ya ka sa bre ka mumu bi da so djune se agrada e ye lesbian me bo a ka sa bre ka mumu bi da so e djune se Eka Floris Obinim ne toa prampa. Se kenye sa semwe ne si ya, se kenye bitre en semwe ne si ya. En sembi babon ten, unhuwe hii babon ten beki kan semwa. Eka neka mumu bi en sembiya. Wabe kaptu Obinimu so anopa eria. Bedi Obinim atem. One day ya da soli biya. Na branti ye taki Obinim. Nuo taki unhuwe ne hire. Nuo taki eye nana grada. Na wanti na pese gana fuwe nina ane se. Muni mu uwa amon shenina. So se dieti ame kase. Se Obi ba wan chenu abe kan wa asem chilew. Se udo Obiya. Enye Obiya ni ye ye di eye adie mano. Se obi ka tia o se beye bibi yusu wo wani mo nyambra be twitwiri famo a na wa take it twice yusu wani mo nyam because ye wa asofofuo bebre ni asofofuo bi nya problem man kofuo bi edi echire kuma wo mo but u be hwe no mo se jina tv so se ya kanbom no mo jina tv so se ya kanbom Eti na sa wo pie ba bonte na bibi ni na sa obekyere wa adwene obekyere wa adwene bi attack se nipa na am hyeda am attack wo se nipa na hyeda am didi watema oba obekyere wa adwene ya wa sofo bebre wo ho mumu bebre di na chi na anu ya akura no na ye ayi obinim ene obofo ewi akyere na anu ya na omugira tv so na obofo okase ene nua ne obinim eti that time no fa ne personal ena uko didi obini matem pesna ena uko didi obofo atem pesna onse obofo no no ankasa be jina ho kasa ni nua ni obini sanete me miti wei ohu ehi se wa me bie na no afa agrada ho a eke bia ka me ohu ehi ka me atake no agrada ene Floris obini but we ene ohu ehi ene te agrada studio ya o sesere sana wose eba na kanya me ne nananu anim ebenyam because se kasase mwe ya ma ama ohu ehia fansem bia me kase eye obofuo ene piepia no ana obo ne pa se wo me ya grada this omo nkofa nipa me nko kokoho ni enso na nkasa ya agrada ya ayi krofo ni adiade e ka wo de monka chem se ka e ko good times ya e ka wo hinim e de we nyina betudwa e ko akwaje ni sika fru obofo akwaje ni ka akwaje ni tv studio abegu agrada ni mas forever abegu forever so bi ni mas forever enti bibia ensi kwa na so asama me kan se Kwaku bafo se ye no kure sa se wo promise obi ade a e wa ho den na wa hweso na ade a promise kabeya nipa kro ne ya ade no na wani so ana adwuma na ade ma nipa no koye ma wa se ye no kure sa shane tria ne ka shane fama no every said disappointment de obi adwa betrayal de obi adwa Ade obi adwane kwase abuo se obi pese o yusu na adwene di buo obi kwase a se na anu yete hen na nkofo obi ani abre asoko amankra do kra ya mani sika amankra do kra ya mani sika na ne nan fufu obi no mo no ani abre bre asoko kwadwofo be ma be sode akoye adwuma omto o ma no gu amankra do so sa ani akukuru sika ani ne nam fonamem ya kukuru sika kese eso mi me ni amankra do de Obofo ansoma amankrado amankrado na ne hweye sense bia beba beba ten e kagu obofo so no akoye ni hwehwe mu a obetumi abekyere na adwene fine obofo so ehunu se ye nua be me wanya yie na so okoboa na yie ana ye nua be me wanim ne baabia ene ma me mfrɛ na wase ewia so obi ne wa hom pass da na so okyeni bi na ye ana ye me ya se kofo bebre wo hodo ma Na ya ye ya pantai gasi gasi. Ya ye ya pantai gasi gasi ni abesi social media niso. Sofu biya ma wamu sika. Sofu biya ma wamu pa. Mumu biwa waya bubo bubo mu pa. Sa mungko kansa mfon chila mko fonti. Ayana ma adine ya se mimi ni mini ya mankrasi ya bubo ya pa. Wankasa pointe wonsa chila wosef. Masa. Se ubu ba ya tiasio. Ubu ba yeti asie na wo modin tie because wo no say no wo sure wo boss only boss only boss because I can wo boss now me wani e body say ya kedi paso me mu wo no say e dipa tuatua e keba na kaya so kema ma be reply wan kasa only boss you are not bold enough wo beti me don say si wo say comfort baby friend wo na wasen che wade da Ubetimi abo hudia. Ubetimi abo hudia se. Unka sofu bia samu mano. Neni aje wuhume da wa seda. Eyona ako sereno. Ba adena uye two faces sa. Masa. Adena uye achum. Ewa soro sa papa. Adena uye weweni musa. Na ubetina wa. Enkofu akwa jijijisika. Akwa jijisika. Sa uwa kwa jisike fili obi wana punto kwa manua. Maye uwe. Maye unu. Ate. Neja asa uya umu maye bubuwa gusu ti se mattress foam. Na. Medi ya mimi ni obie dilia on. Medi lai tonu. Me. Mini obie dilia. Medi lai tonu. Se medi wo respect maon. Na me hen level bi. Na me hen ni pangula mini ni pebi minu we die. E du sa level bi. Na still. Respect ya mimi di mawo, we mu respect no so. Respect ya sto me di mawo, gab na sto me di mawo no. Na sto su wu musu a. What do you try? Try. Me di mani say na ehwo sa. Me di mani say na ehwo. Be a man enough with big big boss. Na budi nkasa. Round your ba. Na ba no abetra ho no abugo gang 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 no abetra no akansemfo na akọ e na me wo we wa me boto wa wan wan kunu be shutu no wan wan awade e beguo e mada memla memla ni entin sidwam se wiase wa ho se wimpo an felise wo besi wo hwene so a utonya me se o felise se at koro no wodi asawa be tade mpa me koro na wo Be a man, not solely nebu pudding. Na ye bema. Na men chila wo se se, sofu bin che wa di a man ye da. Sofu bin che wa di a wo che ye no. Obo upa on, Seko didi nkofuatem. Konfubani chewa diya woji yeno. Oba opa seko di obi atem. Oma opa. So ade na debia, ene mumpie mla, ene mu amoji disi kane yeno, mumpie mla, mumpie mla. Eni pa na ye dini ye reo sa. Na waka sa ube pere sa. Nwa to efidiye ni mu. Na asong na ye, na de wako suru. Eti efu o. And I'm in a show no ever called different level. Me person me call because someone said that Obi idea here yan say unna yini Obi ho. Now one try say Obi Obi money. Now when you have the money wo Obi ho. Now soon the money betra machine mo. Or person wo prepa. Or person wo be count to kwa. Or person wo ne wo count to kwa by force. Me donya me. Ka wo show ni na be ira. Try. Ka wo shwe ni na beira etiefo midi nyame jamo. I'm not in the good mood.
Wow, what to you
just within a short time
ya
be to aso me da mas
so bi busa se se nipa se o ye de ya na de tre a enka se ne beba na se nyi se ne beba so on so cheto mo e yiwa mi kasa bebre I daily social status e mi hun komo me so me mind for na me pese me dis anya ma we nyi na wura mu ma obi ka ne tin kwai na ye hu a ye be upload se on so ye obi na ta mono ne na so pese on so ye video di brayen ya ye number 0508031 anasa number na dase no 441 no number na dase no wo ye video na de whatsapp ye ya ye so ye beto ha am obi atimi anya kwan no wahwe bi and then your face da be like no subscribe bye bye
do Ghana from pele from media bro na ke hwe na hwe ak yum bu Ghana nyina na ye fa ntonya adwa
kalo Ghanaian.
Fellow Ghanaians,
I am encouraging every youth in this country to take his destiny into his own hands.
And I saw Fukum Chacha, Wong Frinyame, Nami Frinyame, Sabi Mifrose.
Yaka Sampam, loud that talk, open them, I tell you with them.
I am an officer, I said, you're going to be a teacher, I said,
it's crazy on this.